It's one in a million. I don't know when I'll be seeing him again. He wants to live in a city, moved out there when he was just 17. Just 17. And no, I'm not prepared. No, I'm not prepared. My heart's beating really fast. Really fast. But I wanna go there. But I wanna go there. Let's walk a little further. You know I wanna be here. I wanna go wherever, whenever you wanna go, wherever you wanna. I wanna go with you. I wanna go wherever, whenever you wanna go, wherever you wanna. Can I go with you? Your best behavior when he's walking with me. Walking with me. Oh, he likes taking photos in black and white. They're up on his walls. On his walls. No, I'm not prepared. No, I'm not prepared. My heart's beating really fast. Da 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 da